Yeah, mshana.
Hello,
Yazi ngobufona ngisabhizi kancane, bengisafuna ukuba busy.
sawubona malume.
Ah, ngisafuna nje ku splash, ngifuna ukushaya indle ngwenya. No, ngifuna ukuyogeza. Yeah, okay. Papa, so we're school, mshana. Hello?
Hello, ya Teresa.
Yeah, makhuluma sheshe.
Awusho wes Teresa, konje lento wawuyenza kanjani leyo ukuthi ukhulume nomunye umuntu efonini kube kukho nomunye futhi okwenye ifoni? Wawenza kanjani leyo?
Ini leyo ukuthi omunye umuntu umbeke ku hold bese u
Angisho hold mina, ngisho lokhu kokuthi nibe bathathu kodwa ey'ndaweni ey'ntathu ey'hlukene kodwa
Oh,
nibe
conference
bathathu.
call le.
Ucompressor.
Conference, like add a call. Uya ku plus sign yabo uma ku call,
Yeah.
uya ku plus add leyo call leyo bese niyahlangana ibe conference nikhulume nizwane senizwana no. Yini ufuna ukwenzani wena?
Cha ukuthi wena Sterizer kunomlungu la kade engiqalile ngifonela kodwa manje angimuzwa. Bengithi ke wena uzongitolikela ngoba manje wena isilungu uyasizwa. Manje angimazi ukuthi ukhuluma ngani futhi angimuzwa yabona. Bengithi ke uzochaza ke ukhona na ulalele khona uzozwa ukuthi ufuna ukuthini.
Okay, awumfake esimuzi ukuthi ufuna ukuthini umlungu.
Ima ke ngishayele le namba yakhe ngoba ngiyibhalela eceleni kade ngihlupha. Yana iyaringa. Hello, sawubona wemlungu.
Hello, can I help you?
Eh, akho help you lana, wena kade ungifonela lapha. Nangu umngani wami usithe, awumchazele ukuthi ubufuna ukuthini.
And oh, I was asking you if you did try to call me.
Kholi, kholi. Hawu, yey ma usterize, ukholi, angithi ukubiza umuntu leyo nto leyo. Ikholi angithi ukubiza umuntu usterize angithi.
Ikholi, yeah, call to call someone, ukumbiza.
Actually to call this number.
Ukholi ukubiza umuntu.
Wena ke mlungu ungazongibhedela wena ngizokubiza ngizokubizelana uyindoda. Wena uzokuthi ngibiza amadoda mina. Angiwabizi ke amadoda mina ungibheke kahle. Hawu uyangibhedela wena mlungu yazi. Sengivele ngibize nje, sengivele ngibize nje ngabe ngibiza amadoda engawazi. Abelungu nokwenza. Awumbuze ngesingisi westerize ukuthi uyishiso yini leyo nto ukuthi abantu bebe bangaka sukele mina athi ngimbizile. Awumbuze ngesilungu sakubo ukuthi kungani ethi ngimbizile mina.
Okay sir, wait a minute. What's your name?
My name is Jim.
Why did you say my friend called you?
Because I saw a missed call from his number.
Oh, you saw a missed call?
Yes.
Hey, ma wo wo wo. Uthi ubonene ubona umisi, umisi call. Yini bo afonele mina mayibona umisi call. Umisi angithi wesifazane wesilisa umisi. Manje mina bengizoze ngibe umisi kanjani ngoba efonela mina ingabe ufonela umuntu wesifazane. Hey, ma Westerizer, umisi indoda noma umuntu wesifazane umisi.
Umisi umuntu wesifazane.
Manje pho umisi maku umuntu wesifazane, yini lo azobhedela mina abuze mina ukuthi
wabela
uthi ubona umisi, umisi call. Manje yini angasho phela mina ngizoba umisi call mina ngoba phela ngiyindoda. Angithi umuntu eyindoda umisi. Mina kube bekufone mina bekuzobhala uMr Kholo bese ngabe siyakhuluma ngoba ufonele uMiss yena akabuzi ngani uMiss.
Hawu uyakubhedela ngempela uMiss wena ngoba phela buzoba uMr Kholo wena.
Okay, I wasn't fighting with you guys. Have a nice day.
Nango uyamuzwa kusekhuluma enye into manje sethi Venus Day. UVenus Day yini khona lokho uVenus Day manje Sterize?
Hayi makhuluma shesh may say Venus Day uqonda ukuthi ube nosuku oluhle.
Oh hawu kanti uyaphila unayo ingqondo uyakwazi nokuvalelisa. Hawu nawe mlungu bye bye una ube nosuku oluhle Venus Day emnandi mlungu. Bonge nawe Sterize mngani wami. Nawe ube nosuku oluhle have a nice day emnandi mngani wami. Bonge ngesilungu sakho kungitolikela kamnandi mngani wami.
Hayi alright ke mngani wami hayi na ube ne have a nice day usuku olumnandi eh.
Kodwa lo mlungu angaphinda ngibize ngomisa.
Hayi uyabhedela umlungu kubiza ngomisi. Hayi okay makhulumashesha. Shapu ke mngani wami.